tramp, or you may go down hanging out to steal a car. But no, I'm not a crook, and if you think that's what I look, I'll tell you why I'm here and what my motives are. I'm leaning on a lamppost at the corner of the street in case you're certain little lady. She'll get away, she doesn't always get away, but anyhow I know that she'll try. Oh me, oh my, I hope the little lady comes by. There's no other girl I could wait for, but this one I'd break any date for. I won't have to ask what she wait for, she wouldn't leave me flat, she's not a girl like that. She's absolutely wonderful and marvelous and beautiful, and everyone can understand why. I'm leaning on a lamppost at the corner of the street in case a certain little lady passes by. I'm leaning on a lamppost at the corner of the street in case a certain little lady passes by. Da 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 da